Yes.
Ineno community ka community e Kenya ka. Nyaka gibed gi jotendgi. Emano mi ineno ka namba ariyo ogo bade piny modok wacho ni namba achiel mokadho cha mokwongo cha. Bang' kato jatelo masani nitiere ni. Onge gima biro monogi wuoyo. Iwinjo? Koro gimomulo wacho en ni maybe namba ariyo gi namba achiel machielo kasto jatelo masani nitiere ni odogo makore. Seche magiwuoyo as a community, giwacho wechegi. Wakia gima gitimo behind the scenes. Mana ka kipenjo niyo evidence. Koro gin gik mago gin assumptions ma okwadwa wacho because the people are saying ni jogi are leaderless. Then that means they are koro gin gi leaders, if you say that. You understand? Wan bende wan gi jatendwa, jakom. Gima important en ni peace onego bede kantiwa. And ingeni the moment mantiere leaders maricho, weche bedo maricho. Matiene ni ka jo politicians maricho donjo, to koro piny kethore. To kama beyo donjo, to piny losore.
Adwa penjo uji ariyo. Gik madwarore Kenya mosenyisi kata mosenyisi sirikal mondo otim. Gin gik manyalore koso gin gik mok nyalre?
Ginyalore.
Omulo ginyalore koso ginyalore?
Gin gik matimore kendo gik manyalo timore.
Ochuno ni nyaka bed ni nitiere jatelo ma dhi wuoyo gi jatelo machielo eka gigi nyalre koso tek ni jatelo ng'eyo ni mae gima japiny dwaro onyalo timo mondo ginyalre.
Nitiere wang'adi short. Nitiere gik ma katibed mana president. Nyaki consult gi leaders of other communities to make it effective. Tende ni leaders moko kande gidhi bedo gi gimilongo ni maybe public participation gi jogi, gigombaka gi jogi, to gidecide ni gini ya gima ber e constituency ni, gini ya gima ber e county ni, gini ya gima ber e region ni. So consultation kati bed manager telo machalo nade. Apart from education, mainyalo wacho ni president can decide ni koro bursaries mimiyo MPs, they give it direct. They give it direct to the students and the nyithindo madhi school. Those are mago gin gik ma president nyalo timo. But in respective areas, ibiro yudo ka nitiere gima nyako penj mana jok ma nitiere region no. Iwinjo gino mondo timre yo makare.
An gima penjo.